nyapa nyamia bwa mafia tu wubyo afisha pa afisha pa afisha pa afisha pa afisha pa afisha pa nyame mwaona fitu wubyo afisha pa
Afisha pa, afisha pa.